You're listening to TJ Kukwa, the Terminator.
TGUKWA.
This is TJ Kukwa.
Hola, es así. Hola, wey.
Mr. Ring. No bunga mnika na next week ni Mr. Ring.
Yeah. usebomzini zibuyile izinja mnezunga mnigi pandela kapteni kuzi mhlalia mkona pazi semateni yes, and I'm in a mix again